whakarewa ana te wānanga o te aroa I te Mahuru Māori. He hiringa reo Māori e wero ana I ngā tāngata ki te kōrero Māori. Mō te rā, mō te wiki, mō te katoa rānei o te marama o Mahuru. Mā Mahuru Māori koe e whakaputa I tō taiwhanga hāneane.
Nā mihi. Tōru.
He whakamātautau hoki ā koe ki te kōrero Māori, ahakoa ki whea.
Kakite.
Ahakoa he aho ki te kaupapa, kei roto nā koe. Mehe mea e whakapono ana tātou ka ora te reo mā te kōrero tia. Tēnā, kōrero tia.